and say moon a child rights international for no much say womu aye shwe mubi edia ba montin na shwe moon a womu aye yen omu di nipa 11,288 ya womu fie e free doom you know echo dunson aye 12 to 17 years na omu edi omu aye sample no na omu ye sample no any bibia ewe ye ewa my gun a moon and ababe daddy say a moon abu pain 55% no womu echless a one person omu free gun a ha echo a man on echo copper a juma pebby ye na emu 11% de womu echire mu se womu adwene eye omu ntanta kakra womu enhye da hu se wo betena ha so omu nko se de nya ni nyina ne hwehwe mu ama no aba be da din womu echire mu a saa nipa dodo no ana se 55% womu ka se wo pese omu kwa ma no ne no ekokɔ pa bibi ye no womu echire mu se womu okɔ no makwa kɔhwe akɔhwe se wo betime nya adwuma papa bi aya eno eka ho afei education eye eye dusua ho nsɛm womu pese omu kokɔ sua de ebi mu so echire se asetena mu enye kra e wo mai ga na mu ya standard of living e wo han e wo form pa enu ti wo mu ko se wo betumi akwa akohwe ba bi so wo be om standard of living no e betumi akosora enu ti e no mu de si o mani so wo pese wo mu ko amanone e kokope bibi ye na enu ene ye bi so wo mu ko sanse e ga na ha no wo mu wo arehemu anase gidie kakra e wo mu se emfie aduonu a edi yanim e ye 20 years edi yanim no e ye niam abetumi asesa kakra na na eno e na emu 80% kire se wo mu wa ni so di hunu se eniam abetumi asesa e wo emfie e ye aduonu entem 20 years no wo mu ogidie se enema betumi asesa pa na emu 22% de kire se wo mu ehwe eye petete krama omu sa Ghana yenda ache eye tum enya de bibi papa bia ebe frike na aba enu ntini wo mu de wo mu nya wo mu betumi atu afri o man Ghana mu akoba bi fofo akwa kwagentete akwa kopa adwuma papa bia ye amo mu standard of living no atumi atumpon na ni nyina mu e na wo mu e san bisa wo mu se e fa adisua ho nsem so na akwanya adwuma mu akwanya ankasa ankasa e wo man Ghana mu no so no womuhu ne sen enipa no emu 53% kire se womu ani womu anida so pa se oman ga namu no ebibi papa betumi aba womu anida so se ombetumi nya kwanya mapa etumi aye adwuma e oman ga namu ebi mu so kire se womu anida so se yadi sua ho nsem no betumi abo womu amomatumi akomanim na emu 47% de kire se Ghana ye educational system no enya de a eboa eno hwe sɛ de ɔmatoto niema ne kwan yɛ fa so na ntete ahodo ɛsɛ sɛ yɛtumi enya efiri nkwadaa mu a bebesi ɛyɛ yɛ sukuupɔn mu no enya ade a ɛyɛ bibi saa ɛkɔ so ɛno nti wɔmu hunu no sɛ bibi papa bia ɛntumi ɛmma ɛno nti wɔmu nya kwan de a ɔmbɛkɔ akɔ akɔpie mu ɛwɔ amanɔne na ɔmakɔ akɔ kɔgye saa ntete yɛ no ɛtumi abo ɔmo daa kyena sɛ sia de wɔ man Ghana mu de 47% kyerɛ sɛ wɔmu ɛni ndasoɔ bia ɛwɔ Ghana mu.